Koti lime. Likali. In the state court sitting at MPC, civil case number 15 of 2023, Dyrus Nankwenda versus Chateka Piri.
Thank you. Stand up, Chateka Piri, the plaintiff. The plaintiff, stand up.
Oranda ula ino, Mr. Piri, Milirani.
Good. Are your names Chateka Piri?
Inu nina Chateka Piri.
Ndi John Chogumpando.
You are 35 years old.
Mwaniza la 35 za ubaba.
Ndi mumemu.
Of Nandoro village.
Amu zi mwanando.
Ndi mumemu.
Tie Tombondia.
Umuyai kulu Tombondia.
Ndi Tudi.
In Mulanje district.
Mboma la Mulanje.
Ndi Neo.
Thank you. Sit down.
Zibo mukani basi.
The respondent, stand up.
Inuhoya nka mulandu na imirani.
Are your names Dyrus Nankwenda?
Inu nina Dyrus Nankwenda.
Ea kumpando.
You are 30 years old.
Mwiza la 30 za kubaba.
Ea kumpando.
Of Tekateka village.
Mwuzi wa Tekateka.
Ea kumpando.
TA Mwase in Kasungu district.
Boma fumu ya ikulu Mwase Kasungu.
Ea.
Thank you. Sit down.
Zibo mkani basi.
The plaintiff, stand up.
In order na ulada imirani.
You state your... What is the claim which you have brought to the court today?
Kodi inyo yoda na raja ni jeni jeni bele mwa jibere sa kuno. Digit.
Kumpando. Ine ndida kwa jira maiwa.
No. The subject matter.
Cheni jeni fundo ya bechi zuri soka benda chongo tu ni kira jibere mwa bele fya.
Yes. What is your case in this court? What is your case?
Tufuna banja lite.
Thank you.
Zibomo.
Sit down.
Anivas.
Good. The plaintiff, the respondent, stand up.
Oyanka mulandu daimani.
You have had your husband.
Mwabazibene alina mulandu.
Eya kumpando.
He wants divorce.
Afuna kutitubanja lite.
Your reply?
Inuganka walumutinji.
Should the court divorce mufuna, or not?
Mufuna kuti court lino litenze banja aliga bena ai.
Ai kumpando.
Thank you. Sit down.
Zibo mukani basi.
The plaintiff, stand up now.
Oda ndaula daimirani no?
The plaintiff, move in the witness box over there.
Inuno dodo wali, mobele gara mboni mchitoko sijo.
Okay, you take an oath in this court. Eh? So, go ahead.
Go ahead.
Thank you very much. Yes, you can now study the details of your case. Why you want the court to dissolve your marriage? Give us the facts.
Kumpando, ine maiwa tidawa dira zagazi sano sabitas. Ndipo tindiana awi.
Yes.
Taka chukukala bino bino. Banja la tuli. Kumano chimene chabwerapo chonena kuti
yes
mwezi wa Mei chaka chino ndimamene zinthu zaoneka kuti zikusokonekera
yes
chifukwa maiwa ndi munthu amene wakhala ndithu akusunga chisisi chopya kwambiri akuti sungira chisisi chopya kwambiri mudali mwezi wa Mei umweyo ndi mafuna chipaso changa cha unzika kuti ndikasegula account ku bank pakutero ndidachiyangana chipaso chimene chimwachidwi ndidali ndichidwi kuyanganisisa chipaso chicha motero kunapezeka zonena kuti ndidapeza kabotulo kali njumbo ya black dakala nako chidwi ntakatenga kabotulo kacha dakatulusa mchumbo mucha ndida wele nga zimene zida lembedwa paboro lobo kulebezika zone na kuti ndi mayera la vii ndida adikira maiwa kuti abwere mazulo poti amapita ku business
yes.
Maiwa atabwera ndida afunsa ndithu mwachikondi kodi mai mama mankhwala ndipo iwo adakanisisa kwa ntu wagalu kuti iwo sama mankhwala chondidabwisa chinali chonena kuti no leveni koloko ya usiku adandizusa kunena kuti pali zokambirana muzokambirana zathu ndi pamene iwo uno adandululira kunena kuti ali pa maiya la vi ndinali kodabwisika komanso ndakhumbundwa kwambiri kuti ndi chifukwa chani iwo akhala akundibisira ine wokhala mamuna wawo kuti iwo amamameya la vi kwa zaka zonsezi choncho kumpando ndidali ni nkhawa yonena kuti kodi iwo ngati amandikondadi nchifukwa chani amandibisira akanandiuza nkadapanga chiganizo mwandekha pakutero naganiza zongochoka kunyumbako pano ndimakhala kwa mbale wanga kumanyowe ndipo ndikupempha bwaloli kuti litetse banjali chifukwa zikuoneka kuti kukhulupirirana mbanjamo mulibemo siku mukwambiri kumpando.
Thank you. Thank you very much. The respondent stand up.
Inu oyankha mulandu tayimirirani.
You have heard the reasons why your husband wants the court to dissolve your marriage.
Mwapa zimene amuna wanu anena zifukwa zake zoti banjali lithele.
Eya kumpando ndamva.
Yes. Do you agree that the court should dissolve the marriage on those grounds?
Mukuvomereza pazifukwa zimene zokuti banja lanu lithe muno mukoti?
Ayi kumpando.
Good. Okay. Do you have a question to ask your husband?
Muli ndi funso loti mungafuse amunana.
Eya kumpando funso ndili nawo.
Yes, ask him.
Fusani.
Tidakhala pasi kukambirana nkhani ya MLV masiku ambuya apitawa. Inuwe munandiyankha kuti chani?
Mhm. Yes.
Mutandi fusa mutandi yankha yankhula ma ARV ineyo ndinawo munandiuza kunena kuti tikweneka tipite kuchipatala mchilonga chote tikayisese ndipo ine nakuyankhani kunena kuti ine ndikudziwa kale mmene ndilili mthupi mwanga chifukwa chona kuti inuyo ndamene mwandipasira matendawa chifukwa chondibisira.
Okay, another question.
Ngati pali funso lina
ndiye pali chifukwa chokuti banja lili ngathe kuti mankhwala maela vi kumwe inenso ndikumwa.
Yes.
Banja lilikuyenika kutha chifukwa chonena kuti iwe ndi munthu oyipa oyipisisa kwambiri ndipo iwe utha undipereka kwa adani anga.
Mm-hmm. Okay. Another question.
Ngati pali funso lina
kumpando. Ndimafuna iye avomereze kuti amama mankhwala kapena ayisama mankhwala.
Okay.
Zimenezo mukuziwa ndinu.
No. Just answer the question.
Mungo yankha.
Do you take ARVs or not?
Mumama mankhwala ARV kapena simma.
Ha kumpando. Ine maya ARV ndi mama. Kuma ndamba chaka chatha chomwechi.
Okay, thank you. Thank you. Another question?
Mutamba kuma mankhwala munandifotokozera kuti mwamba kuma mankhwala.
Sina fotokoze. Chifukwa chonena kuti ni maziwa zonena kuti inyo sitanga munali mutamba kale kumwa.
Okay. Another question.
Ndiwe wapota anabisa. Ineso ndinabisa. Ndiwe nesu ndikula chifukwa chokuti banja lingati.
Banja limene likweneka lithe. Chifukwa chonena kuti unamba kumwa mayi ARV ndiweyo ine ndisanayambe. Ndithudi kumpando.
Okay, thank you very much for you can sit down.
Zikoma kwambiri mukhoza kukhala pasi.
Zikoma kumpando.
Thank you. Come out. Do you have a witness in this court?
Inu mulindimboni mbalomo.
Kumpando mboni ilipo. Ndawakhalapo.
So you should have disclosed at the beginning that you have brought an advocate, and then we should have sent the advocate outside so that he or she did not hear what you said.
Zimainera kunena kuti poyamba pompacha forokoza kuti mboni ndinayo momuno ndicho linga chakuti inu mukamforokoza mboni chesakhale muno timaipempha kuti ikhale panja.
Next time you don't do that again.
Kulendo wina chonde musazapangeso zimene zainu zakhala panja.
Chabwino kumpando.
Thank you. The witness?
Zikomo. Mboni?
Your name is Josephine Pata.
Inu nina Josephine Pata.
Okay, thank you. Of the same village, Nandolo.
Nandolo.
T.A. Tombondia in Mulanje.
Tombondia, Mulanje.
Good. You are a witness for the plaintiff.
Inu nimboni ya awodandaula.
In other words, an advocate or a counselor, eh?
Mwina atikoza kutero kuringa linkoswe.
You knew the issues in this marriage. Yes. Take an oath. Thank you.
Yes.
State the issues which you met in this marriage before the matter came to court. Yes. 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 Thank you. The respondent, stand up. You have heard the advocate for your husband, what he has. She has said.
Any
question? On what the witness has said. Thank you very much. Sit down. The plaintiff stand up. Maybe there is a point which your advocate has missed. You would want to remind her. Or is it okay? Yes, in a form of a question.
Kodinu, my LRV, Dagonesa, Nigamasa Dagonesa. Then if Wajani move for me as a woody bunch of Langa Simufuna did it.
Langa, see, I am one of the Gosas, so then I would know some one of my LRV. Never made a woman woody banja only got.
Listen,
I know our summer and did that.
Listen, and Nakus and Woodan Amp and you all.
Oyi paru ndi uru.
Komari chima njo si chifugwa yone kuti banja likhoza kuti.
Yes.
Ndifake ndaona kuti nkhani iyi kuti ndiyo mu investise bwino bwino. Ndifake ndakuza kuti mubwere kubwalo la khoti kuti atikuthandizeni. Koma ine sindikuona chifugwa yone kuti banja likhoza kuti. Kuti nosenu mukumwa ma ARV.
Ndimomwe ngumpanto.
Thank you, sit down.
Kali basi zongombire.
The witness, you can retire.
Mukoza kutuluka amboni athu.
Good. So this means that we have finished on the plaintiff's side.
So yeza kutino apa kumbali ya awoda ndaula tamalizapo.
We go to the defense now.
So pano tukufuna tipite kwa kozimia.
Yes, the respondent stand up.
Inu oyanga mlandu emiliani.
Do you have something to say in defense?
Pali jina jake inuyo chimene mukezo ri mungagambi chozi chinjirizira noka.
So that the court should not dissolve the marriage.
Kutino chifukwa jenijeni chimene munganene kuti bwalo linolo lisatetse banja lanu. Muli nacho china chori mungane?
Eh kumpando ndili nawo.
Okay, go in the defense box.
Muchirokose uicho chili yakojo
ndi
mukabereke chozi chinjirizira chanu.
That's it. Defense case now. You state an oath. Please administer the oath.
Mugeni la kuti mulumbire gaye. Chocho mutsatira zimene ndine ine. Kwezani mkono wanu wa manja mwamba. Ndipo mutsatira zimene ndine nesi. Ndikulumbira kwa Mulungu wa mwamba mwamba.
Ndikulumbira kwa Mulungu wa mwamba mwamba.
Kuti umboni umene ndipereke pano.
Kuti umboni umene ndipereke pano.
Ukhala woona.
Ukhale woona.
Siwinaso ayi.
Siwinaso ayi.
Koma ona ukhaoka.
Koma ona ukhaoka.
Zimwe kwambitsisani mkono.
Thank you very much. Have you brought a witness?
I think kuteka kuti inuyo mwina munabweretsa mumboni.
Eh kumpando.
Okay, is he here in the court?
Ali mbalomo muno kali muno.
Eh kumpando.
Okay. The witness go out.
Mboni yanu tipempa kuti tuluke kaye.
We'll call you after you have testified. Thank you. Stay away.
Tikamaliza kulankhulana ndi achemwalanu.
Good. You tell the court the reasons why you want the court not to dissolve your marriage.
Inuyo muli pamene pokuti mufotokoze chenicheni chifukwa chimene mukukanira kuti bwalo lino lisatetse banja lanu.
Good. Yes.
Chabwino kumpando. Ineyo amuna anga pankhani zimene amadandaulazo zinali dizoona. Ndamwadi mankhwala. Kwa zaka zambiri, mobisa.
Mm-hmm.
Kwa zifugwa, ndimene timakhalira kunyumba kundi bambowa.
Mm.
Bambowa tikakhala kunyumba, zoti tikhale ngati banja tikayambirani nkhani. Zimene zosaziwayi.
Mm.
Ndipo sakwanisa. Mm. Chimene amakwanisa iwowa, amabwera, atakwira, kuwapasa moni ngati ine mkazi wawo, sayanga.
Mm.
Angoenda straight wakuti, wakuchipinda.
Mm.
Ndikasama hapa mau nyumba, nje kuti akucheza ndiana. Nje iwo nkhaya madanda za maera vipa nayo chinthu chondivuta kuti ndirani ndi amaso kuye ndi afoto konzere ngati banja zinkandivuta ndifuna kukhala samatani osamauza koma pachiyambi mimba mwana wanga oyamba popita tidapita ku skelo madokotera anatiuza kuti tikayezese tonse ngati banja bambo wandira afoto kozera anakana kukanisisa mwanthu wa galu kuti sakufuna kuti akatani akayezese amakhani ntchito yambiri yoti azidyesa pa khomo ndi akakhani nthawi yopita kumukoka za HIV anadya nthawi yanji ndinangotani ndinangozisiya ndiye ngakhale akudandaula angoona kudandaula kwamwe unalipo utakhuza katani kukayezesa ndimire pompo kumpando.
Thank you.
Zikoma kwambiri.
Thank you. The plaintiff stand up. You have heard the story from your wife. Questions?
Fuso. Mafuso.
If you agree. Okay, yes. Ask the question.
Fusa ni mafuso.
Kodi. Onenakuti ne ni mango kala uguia. Ndi uri muruza zaka so sezi, siti mayankula.
Suma yanka jina jose ndika kufuru kuzia nizu kuzanza mbanja mwatumu.
Kumbali ya anji.
Katanduzuna lilo so kuzambanja. Ya mankwala, nimeenda fusila kuyamba muja. Nimene muna ndiankina muja. Wanaisu njani suji tunyende basa manta kuni ngamba kufikini nkani zina angati ni mtu wankazi mbanja. Ona inu nimene mabangira na makalido yake.
Kumpantu.
Another, yes.
Mafuzambini ndiribe. Dukulu bita uli balori ino. Lidi tandiza.
Okay.
Nimene nkani iwendera.
Thank you. Sit down.
Zuwa mutani basi.
Yes, come out. You can retire. The respondent, come out.
Basi, mukoza kujoga mwene mumuga kare basi.
Yeah. Good. Yes, the witness, now call the witness.
Mboni ya mai wa mukoza kulo wa sobano.
Witness. Good. You are in the court of law now.
Muli mbalo lino sobano la lamulo.
Yes. So are your names William Ngwata?
Inu na William Ngwata?
Yeah, kumpanda.
Of the same village Tekateka?
Mudzi mwe mwa Tekateka?
Yeah, kumpanda.
TA Mwaseni Kasungu district.
Ndimomo.
Thank you. Yes, you are a witness for the defendant, eh?
Inu ndinumboni kwa awa amene akuyankha mulanduwo.
Who is the respondent to you?
Wamene kuyankha mulandu uyu ndindani wanu pa ubale wanu?
Mwana wache mwali wanga.
Thank you. Good.
Zikomo.
Take an oath.
Mukuyenera kuti mulumbire kaye. Choncho mutsata zimene ine ndinene. Kweza ndi mkono wanu wamanja mwamba. Ndipo mutsatize zimene ndikunenazi. Ndikulumbira kwa Mulungu wa mwamba mwamba.
Ndikulumbira kwa Mulungu wa mwamba mwamba.
Kuti umboni wonse umene ndipereke muno.
Kuti umboni womwe ndingapereke muno.
Ukalaona.
Ukalaona.
Siwinaso ai.
Siwinaso ai.
Umaona ukaoka.
Umaona ukaoka.
Tsitsani kono.
Thank you. State the reasons you have come to court to say.
Inuyo mufurokoze zifukwa zimene zakupangisani kuti mubwere mu court muno mudzalongosole.
To defend your niece.
Ndikuchingizira mdzukulu wanu.
Kumpando ndilongosola motere. Kuyambira pomwe mai ndi bambowa anatengana.
Yes.
Sindi kuyikira wanga kumbuyo. Ai. Ndikuzwa kuti wanga ndolakwisa pombisira mamuna wake kuti amama mankhola amayala vi.
Yes.
Komanso mwina pali chifukwa chimene wangayi amalephera kuti amasukire mamuna wake malingana ndi chikhalidwe chachani cha mamuna. Ndi akuchimuna atandipeza. Ni ukali anakani ipasi. Ndiyo nakuti nkani ifeyo tilibe mpavu yotesa banja ai. Tilibe solamulo loti tingatese jani, tingatese banja. Nibamia dina kukambi na lako jimu nakuti nkani tisangwe sila mbanja mwatu.
Yes.
Tieni tibite ni balo lina agari tani, agari tandizi. Ndizona wainei, anala kuisosa muza mamuna kuda mama mkwala.
Yes.
Ndiyo mwaicho nibamia etape zega mbalo lino. Chori nga kuti muri nani muri tandize. Zikakhala zovuta sizimalephera mbanja anthu amayenera kukambirana koma pa nkhani iyo ya ARV ndiye sikuti pakana kachite kuyalusana kuti wanga mama ma ARV pamene boso anamphera chani anamphera ufulu. Ndi mwaichi zambiri ndilibe ndingosiya kwa inu kuti muri tandize tione kuti sitha bwanji koma ifeyo tilibe mphamvu yotisa chani yotisa banja.
Thank you very much.
Zikomo kwambiri.